Be a fool when I chat.
Edited by Touch the Road.
If you move, then I jump. Turn up in the book. Full of money, full of half spots. I visit New York, spin back ups. Busy night, you go spin one. Full of money, full of half spots. Send a f**k, go spin them blocks.
Touch play the road, record.
It a sing like da 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 da